0208-4435. Nipa 1000 a mobile frame no. Munyina mesha monkom. Meka mu de atwam. De sie ene ne ebeba. Wonu se onyame tumi ebuso eye adwuma.
Aba eye hwe me ma meet ba ko pe bi. Se wo hwe bra na wo gina wo na so a pile life fukumase. Enkran. Ya me adum do ko pe South Africa ko bi asore kese e wo ho. So wo twa nkompo ma hwe wachi. Celebrate mo se nyame adwuma ene ene na. Nyame adwuma sesa ana ko nanim. Asesa ne boni ma na ne papa mu.
O hwe eniyama bi a e ko so na. Over time yen ye free nyame adwuma se a. Na adie bia na nyame afresh of obi a na oyɛ no na oyɛ no re but ana die onse fake niema ne niema ekɔso no ema ama nyame adwuma no ayɛden because ema yen a yɛde no krɛ die ayɛ nyame adwuma no ema nipa entime hwehwɛ yɛ kyiri kwan te sɛ omu yusu fake niema no because when him fry ne aso wo nsa se wani afra Sofu yi dine nsato wo soa anu eni ate. Obi wa okura na yetimi mani wu ni enyane no. Eti ane fake ni emano. Eme ni pa en hunu wenyami tumi. But me show obi ya bose. Apai life na unimu na dadada no. Onuni ni pa wakase. Erade dime dinyuma bebre nyami ya fameso. Asheshe shenkom bebre ya. Me kaise kumasi ya safu. Before se me kwa ya sore wakono. Na toilet BC asafo omoto bola egusa ehonom na ebra me ye program na me ye crusade ene rade fa me so na me share nkomo se sa ba bi omoto bola egu ene ba bi a toilet yi wono rade kasa chem se ebre bi bedua ehonom no ebedane aba ba ye store so nko a asedan kenya me se me beduru ye na me ko chem wo ho no obi kura ne ka chem se sofo onkom sa wo share no abamu life Chawani, shabia baby ya osha enkomo no me hwe ya chese ho nyina adane stores ne ka so bi odifo no obi a oka asem a ebam ana obi osha enkomo a eye adwuma
yo abusha for high commerce fm se asafo hene etemenka mo mass announcement in kono nche ba chemfo unya kwabra na ekase stores ne sisi no asafo no so far power life na hye ho nkom store ne die nim ba chemfo munyi num ma no num ne sa eka media wo mba ko se Ohene de bema ya. Ye nyan ka amen.
Amen.
Bafo, ye pa je mu akọ, o se me twatọ re fa na banu to azu.
Ma se me twatọ won se erade nhira mo ambeto mo station he nyina titiru ne me ankasa menu abema a woni me yesa interview menu abema asare. Erade nhira mo nyina na me ton safre obi bia. Se me program no me starting in November first week no. Ewo
Oforikrom
taxi rank wa opposite edi obon se o ma indomie yibi esi ho efie ho na na meye program no obi bia obeba bia no me ma 24 hours erade be mo adanse die ojidi a ka se amen
frame number
0242-88-4435
0242-88-4435 The number and no offrena or new big dinkum. Now never come any genus any phone, Ubinfa, offrena, and come up beer no beer, but say no wedding. Papa, oh, be a channel, Ubia Rockman's channel.
I'm saying.